the flambeau. Disapoyaba flambeau. Nago wangila. 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 Nago wangila.
Aha turi mu kigo cy'irerero ry'imfubyi rikurikiranwa na bene Bernadetta ryitiriwe ikigongo cy'Imana. Iyi nyubakwa turi impande ni inyubakwa y'inzu y'amanama n'amamanza umuryango wiyumviriye ko ushobora kuba uburyo buheza bukaza bwunganira igikorwa cyabo cyo kurera imfubyi. Icyatumye twiyumvira kubaka iyi sare mubona ni uko ubwabo bana imvura inaguye bataronka aho bidagadurira rero bizofasha ko abana biyumva tukaronka aho bashobora kuza imvura iriko iragwa bagakinira ariko kandi izoba n'inzu yurukururiwe n'abandi bashobora kugira ati turakeneye ahantu twicara tukagira inama turakeneye ahantu twicara tukagira nk'urubanza. Kuri uyu munsi bari basanze bugururira ibikorwa byabo kuri uyu mwaka ugira 13 urumuri rw'amahoro ruriko rurakwiragira mu Burundi bwose cyabaye igikorwa n'icyubahiro nyakubahwa umukuru w'igihugu yiyumviriye ko iyo heza akagira icyaterereye muri uyu mugambi wacu ukurera imfubyi ni igikorwa cy'umutima w'ikigongwe nyakubahwa umukuru w'igihugu yiyumviriye kurangurira ngaho. Twabyakiriye neza cyane kuko byatweretse ko igikorwa turangura igihugu cyane cyane abadutwara bagifise ku muzirikanyi kandi bagikunda nkako nyene abana tubafitiye ni abana b'igihugu nabo bakeneye kubaho neza bakeneye kugira aho bishikanye n'abana b'inzoya benshi babura ababyeyi babo nyina wabo akimwibaruka canke akaba ari umwana yabyawe n'umuntu bitameze neza agatera amuta abo dukunze kubona nka muntu mu mutwe bitaba bitunganye canke undi mwana yagize ikibazo gikomeye cyane akiri uruhinja. Icyo dutera kamo abarundi n'abandi bose nuko bwa mbere ihangiro ry'uru rumuri rw'amahoro ari uko amahoro yose asagara kandi amahoro nayo akaba atarayumwe amahoro nayo twese rero ko twese tuba abantu b'amahoro kandi tugashigikira ibikorwa by'amahoro nk'uko bariko barabikora ni ikintu cyiza cyane ata murundi n'umwe yovuga ati sindacyifuza kuko ningira akamaro kuri twese isa abarundi twese twoba abantu b'amahoro twoba abantu baharanira iterambere twoba abantu baheza bakamenya gushigikirana. Mama,
tuzagomba tubanze dukengurukire imana mushobora byose yo yadutijije ubugingo kandi kemera ko ururimi rw'amahoro rw'incura 13 rwaramutse guhugurwa icese hano mu ntara ya Karusi turukije muri kano kanya ma kino kigo cy'imfubyi kakaba rero arakajyo kuri twebwe intwara rumuri ko kuza kunezeranwa na bino bibondo kuko mu mashami atatagize ibikorwa byibanze dusanze turangura mu ishyirahamwe harimo kuremesha amahoro akabamo ibikorwa by'iterambere akabamo no gushyigikirana none rero ni muri iyo ntumbero tujya kubashyikiriza aka gaseke kagizwe n'itoni 3 z'umuceri n'amakarato 30 y'amata yo kuramira izi mfuvyi ariko kandi n'imifuko y'isukari 3 no kuvuga ibiro 150 tukaba rero twagomba ko mu vyakira mu bishyira ku mutima ushima ukenguruka kandi mwumve ko dushyigikiranye mwumve ko turi kumwe mubwire ibibondo ko twaciye ngaha iyi aka gaseke rero tukaba twakarungikanywe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi tukaba twaje tuzanye n'imifuka 50 y'isima imana ibahezagere cyane
nagire nsabe abasanga b'uru rugo babasanganize amashyi menshi cyane turakengurutse rero rwose tugasaba mbere ngo muze mu mudushikirize ubukengurutsi bwacu budafise aho bwotangurira naho bwohereza tuzokama dushima kandi gushima kwacu nk'abana nyene bakiri bato nuko tuguma dufukamye dusaba ngo amahoro dusaba ngo iterambere dusaba ngo ugushigikirana gushinga imizi mu Barundi bose